Molo wamkelekile. Kwesi sifundo ke namhlanje sizawuthi sizame ukujongana nokuba umehluko phakathi kwizilinganiso i-equations ngesilungu ne-functions yintoni. Ke mna ke xa ndithetha nge-equations izilinganiso yintoni evelayo apha engqondweni, yintoni nganene equation ukubona kwakho. I-function nayo yintoni? Khawuzame njengokwakho ukuzichazela ngokwakho uba i-equation yintoni, isilinganiso ne-function yintoni. Ukubona kwam ke zikhona izilinganiso esinotsho uba asizizo ii-functions, kwaye zikhona nezilinganiso esinotsho uba hayi yi-function nale nto ke into enye, incazelo enye ingaba yi-equation ne-function xeshana enye. Kwaye zikhona ne-functions ezina esizobayo ngoku ezingasizizo izilinganiso, kwaye zikhona ne-functions ezinotsho uba hayi le function le singatsho uba hayi sisilinganiso nesi. Ke mhlambi umzekelo we-equation engasiyo i-function ngu-x odityaniswe no-3 olingene no-10. Abukho apho ubudlelwane phakathi kwamanani aguquguqulekayo, mhlawumbi njengoungqino ye ngu-x eyedwa apha, ngu-x odityaniswe no-3 olingene no-10 kuphela. Ii-functions ke ngoku zizo kanye ezichaza ubudlelwane phakathi kwamanani aguquguqulekayo. Xa ungenisa ixabiso elinye kuzovela into enye, i-function le yona izawuvelisa ixabiso elithile. Ke elini ixabiso elivelayo lixhomekeke kweli na olingenisayo. Umzekelo ke ngoku thina sidla ngokusebenzisa isazobe ukubonisa i-function njengala maxabiso esiwangenisayo ke apha kulo mgca lo xesileyo, i-x-axis lo mgca lo engecala, futhi ngala maxabiso avelayo ukungenisa kwawo la maxabiso akwi-x-axis la esiwachaza kulo mgca lo omenqo u-f ka-x, i-function ka-x wala manani ka-x. Ke ngumzekelo we-function ke lo. Ke ngoku umzekelo xa singenise u-2, xa u-x elingene no-2, y uzolingana no-3. Ke yenye indlela le esingayichaza ngayo i-function le ngokusebenzisa isazobe. Enye ke indlela singathi mhlambi uba usuku lweveki, i-day of the week ngesilungu, ukuba ngumvulo kuzawuvela mhlambi ipapa okanye umphokoqo, yile nto ozoyitya ngolu suku othile. Okanye xa ingasingi umphokoqo uzawuvelisa inyama. Ke xa singenisa usuku oluthile kuzawuvela kule function yethu, le function izosixelela ukuba sitya ntoni ngoluna usuku. Ke i-function izawuvelisa into yokuba kuzotyiwa ntoni. Ke njengoba apha ngentla sayichaza ngokusebenzisa isazobe, apha ezantsi sichaze ngokusebenzisa amagama. Into eyi-equation kunye ne-function ngu-y olingene no-4x thabatha u-10 umzekelo. Ke le nto sichaza u-y ngokusebenzisa u-x. Xa singenisa u-x othile kuzovela u-y othile. Ndibona njalo ke mna ke.